muqiyo dad yahow darajiyo inaad mudanta haydare dasturkani ka baro
mudanta haydare yaa dasturkani ka baro
muqiyo dad yahow darajiyo inaad mudanta haydare dasturkani ka baro
mudanta haydare yaa dasturkani ka baro.